pano tili pa Channel Africa, interview yathu ya Channel Africa. Tingofuna kuzwa kuti kodi pazimene zikuchitika mudziko la Malawi panopo mukuona bwanji pankhani imene mukuziwa kuti ndikuziwa kuti mukuchokera ulendo wina wabwino umene unachitika komano panonso mavuto ku dziko la Malawi. Kodi pamene papa mutatuza namondwe wa Freddy waomba mudziko la Malawi maola 24 pitawo ndipo wononga kwambiri makamaka mboma maboma achigawo chakummwela pamene anthu angapo amwalira komaso zinthu ngati manyumba, miseu, milatho, nthambo zamagetsi zaonongeka. Kodi alipo mabungwe ndi mayiko ena omwe alonjeza kuthandiza pavuto limeneli padakali pano Mr. President.
Kwambiri Mada Phiri, ndithokoze chifukwa cha mwayi olankhula nanu pa programu yanoyi. Kumudzi kwachitikadi mavuto akulu ndipo maripoti wonse akuonetsa kuti ngakhale wena akusowa anthu koma anthu angapo amwalira komanso katundu waonongedwa, misewu yaonongeka, nyumba zagwa ndipo tanena kuti ku Malawi tili pa nkhani ya ngozi yayikulu. Talengeza zimenezi ndi cholinga chakuti mabungwe ena kupatula aboma monga Department of Disaster Management, DOTMA, meneso amagwirizana ndi aku ame asilikali kuti alongosole zimene angachite mwamsanga-msanga, koma kulengeza kuti tili pa ngozi yayikulu kufuna kuti tsopano mabungwe ena ndi mayiko ena alowepo kuti akhoza kutithandiza mwamsanga chifukwa zimene zachitikazi zikufunika mathandizo amene boma la Malawi lokha silingathe kukwanitsa kuyankhapo.
Mwalengeza pa mavuto amene ogwa mwadzidzi mudziko la Malawi chakumazulo pompano, kodi tatiuzeni kuti inu kodi mukuona kuti chithandizo chimene chingatheke kwa anthu amene akhunzidwa ndi chotani?
Pafunika ena amene nyumba zawo zagwa apeze pokhala mwamsanga, apezenso chakudya, apeze zofunda chifukwa katundu akaonongeka ndiye kuti uli pa msasa. Komanso pofunika kuti tipeze thandizo mwamsanga kumene nyumba zagwa, katundu wagwa, tifukule tione kuti kodi anthu amene ena akusowawa apsindidwa ndi ngozi imeneyi. Komanso kuti misewu ndi pena mabridge ena amene aonongeka, milato imene yaonongeka, tionenso kuti kodi zikhoza kuthandiza mwamsanga motani kuti anthu ndi katundu akhoza kuyenda momasuka. Kumene madzi anasefukira aku ame anapereka kale makwato oti akhoza kuthandizira anthu ena. Komanso asilikali athu ali pa ground ipo, nduna zambiri ziliso komweko kuonetsetsa kuti anthu aulumikizana bwino kuti nkhani imeneyi ululu chepeko chifukwa abale athu ali pa ngozi.
Ayi, ndithu ndikhulupirira kuti mmene mwanenera kuti asilikali ali pa ground ndi masangalala ndi mawanu aja kuti pa ground ndithu patentha komanso iye pavuta pamenepo ndiye ndizabwino zimenezo. Inde palipo social options kuti matenda kolera apitirira kufalikira mudziko la Malawi chifukwa cha kusefukira kwa madzi. Ndi kuti muli okonzeka bwanji pa nkhani imeneyi ya matenda akolera pamene anthu ambiri agwidwa ndi matenda amenewo?
Masabata angapo apitawo titalengeze kuti tiyeni tigwirizane kuthetsa matenda akolera. Mabungwe amkhaningani akugwira ntchito molumikizana ndi maunduna monga anduna ona za madzi ndi za ukhondo, anduna ona za umoyo, komanso maunduna wena. Ni cholinga chonena kuti zimene tidayambapo kuchita pogwirizana ndi mafumu, atsogoleri mizinda, midzi, kulikonseko aliyense aikepo nzeru yake, zimenezo zayamba kuthandiza chiwerengero chinayamba kutsika cha anthu amene akugwidwa ni matendawa komanso omwalira, koma sitinafikepo pakuti tathana nawo matendawa. Ndiye ndi ngozi zizoti zingowonjezekanso, tifuna tionetsetse kuti tisabwerere mbuyo pa zimene takhala tili kuchita kale, koma tiwonjezere mphamvu zina.
Hai pamene kuti ndeta kumvisisana tsono tibwerere so munkhani imene ija yangozi zokugwa madzidzidzi anthu ena akudandaula mudziko la Malawi kuti chambireni chaka chatha pa nthawi ya namondwe wa ana ndigombe anaomba mudzikolo kononga naononga manyumba ndi zinthu zambiri anthu sanalandire pechithandizo chofunika kuti aziimire paokha ndiye uthenga wanu kodi ndotani kwa anthu amene aphunzira ndi namondwe watsopanoyi mmene inuso mwalengezera koma tingofuna kuziwa kuti kodi akhala ndi mphambo zotani kupita mtsogolo
alipa anthu amene chithandizo ngakhale chidaperekedwa chitani chosakwanira koma aliyense tinayesetse kuti athandizike ndipo kupyolera mabungo osiyanasiyana kupyolera dodma amene amayi ndetse zimenezo wa Red Cross ndi ena wonse adaonetsetsa nyumba zinanso zidamangidwa za anthu zakuti akhoza kukhalapo achoke kumene amakhala ndiye ngakhale zonsezo sizinachitike monga tidanena titachitira chifukwa chakuti ngoziyo idaliso ngozi yoopsa kwambiri koma ndikhoza kukutsimikizirani kuti mwakuthekera kwathu zimene zachitikazo zakuti zidapereka chiyembekezo kwa wena ndipo tufunanso yapapa mitima ya anthu isatayike aliyense adziwe kuti ngakhale pa ngozi yotere pamene dziko lonse limagwirizana kuti tione kuti ululu wake uchepe izi tikukhulupirira kuti tichita chimodzimodzi ndipo pa badjeti yathu chiwerengero cha ndalama zoyendetsera dziko ngakhale sizikwanira koma tikukhulupirira kuti anthu akufuna kwabwino amene akutithandiza ngakhale pali pano zitithandiza kuti Malawi asazuzike koposa chifukwa cha ngozi yogwa mwadzidzidzi yotere maganizo athu komanso akutsatira anduna aza mtengatenga komanso zomangamanga engineer Jacob Ahara ndi munthu amene akuonetsetsa kuti tikamawanga misewu zonse zikhale za standard yabwino chifukwa nthawi zina ngakhale nyumba zimene tikumanga sitili kutsatira malamulo a city council mizinda yathu tingochitapo chifukwa chakuti zidakhala ngati zovomerezeka kuti aliyense angochita mwaufulu wake koma tili nawo malamulo mba bylaws city council amene amaonetsetsa kuti atatsatidwa bwino anthu sangamange nyumba zachisawawa zimene pa nthawi ya ngozi ngati imeneyi zimangoonetsa kuti tsopano anthu takumana ni ngozi koma zina zikadapewedwa ndiye tufuna kuti kutsogoloku malamulo amenewa atsatidwe bwinobwino chifukwa zinthu zina tikhoza kuzipewa ndithu tikayamba kumanga zinthu zolimba ndi zokhalitsa ineso ndakondwera kwambiri moti panopa mtima uli kumudzi kuti ndizithamangira kumudzi tsopano ndikakhale ndi abale wanga pa ngozi zimene zachitikazi